wa wongorora atigare me uchatindi dai kana kudai wongorora wongorora machewe atigare me uchatindi dai kana kudai.